Il y a qu'à l'air, il y a qu'à l'air, il y a qu'à l'air, il y a qu'à l'air. Tu as un bon nom à ce cas. sibambane ngohlobo
yeah.
Sifunqube nothi utata sawugcina kakuhle eli bandla njengoba senjile namhlanje uthi utata nkosi
tatauthi
utata ndathi sisebenzisane sobathathu ngohlobo
yeah.
Seyamane ngamagxalaba uthi utata sawubonisa umsebenzi ngohlobo senze ngalo uthi utata nkosi tata
uyabona lo mfundisi besiyinikwa journal 10:15
uthi nkosi tata la mfundisi besiyinikwa ngemina izolo kwidinanom chapter 10:15
uyehova nanqanoba ubethu
uyehova wathi nanqanoba ubethu uba bamthande
abathande
nkosi tata
wenyula kwimbewu yabo thina aba
wenyula kwimbewu yabo kwimbewu yakhe thina aba
thina kwimbewu yabo
wenyula kwimbewu yabo thina aba enkosi ta
yilo mbewu kwenina
just thina siyilo mbewu bantwana basekhaya otsho ta
nathi ilizwi likatata omkhulu umseka sheko baba basixhenxe qhaya kesimonto
uthi utata nathi imfundiso le utata omkhulu umseki utata omkhulu wayesinika yona uthi tata phakwela monti kushiyeke obawo abasixhenxe uthi utata
wathi utata omkhulu kubo wathi nina ningumlumiswane leyo
uthi utata wathi utata omkhulu umseki kobawo babekhona wathi nina ningumlumiso owaneleyo enkosi tata wam
banihleli elizwini lam nalandela emva kwam izakuphinde kubandla
ubanihleli elizwini lam nalandela uthi utata lathi ilizwi katata omkhulu umseki eli bandla lawuphinda likhule kugcwale njengba kwenzile nje enkosi tata
bendingekatsho bake njengbakwenzile elo lizwi lelaqinisekiswa ngumhla wamashumi amathathu kaAugusti
kajulayi enkosi tata
2001
uthi utata elo lizwi liye laqinisekiswa ngomhla wamashumi amathathu kujulayi ku-2001
that is awuzalisekisa iminqweno yabakhozi bakathixo baprofeti
yathi inkoko engathixo wathi utata xa isetyelwa ezintatheni wathi uzawuzalisekisa iminqweno yabakhozi bakathixo baprofeti enkosi tata
ndinguloo mlumiso ke nina
tata thina ngoku njengoba silaba phambi kotata nomama singuloo mlumiso
yiloo mbewu ke nina
tata siyiloo mbewu thina enkosi tata
ningaze nijike emva kwam
tata singaze sijike abantu basekhaya emveni kwatata umkhozi kathixo Nkosi
tata.
Nkosi tata. Babulela kakhulu kubakhozi bathini. Nkosi
bathini. Ndenza nale ndlela abayiyo. Benje nje.
Tata. Njengoba bejongile abakhozi bathi utata nomama. Bathanda le ndlela sine ngayo. Nkosi sinyuka senzeke. Escalate.
Ubalandela ngomafuta ngapha.
Utata abalandela ngoku. Utata uyaphindisa.
Awu madoda uthebela amazwi angeke denditha amazwi abona umntu onqweni ukukhwaba izandla
ezinyeeizandla umdluzwana makrestu imfundiso ephilileyo esiyinikwayo ngutata umkhozi kathethu inkosi kaa
hayi ke madida nkosimaniosiaosi ekephiwe
postal omkhulu kosomakhulu bazalwane nanibotate makrestu kararomkhulu taromkhulu makrestu abakhonzi bakathixo nomakhulu bafikile phambi kwethu nje umakrestu ngesicelo sethu siyikwara kataromkhulu ugombokhombane uraromkhulu emveni uraromkhulu esinike imfundiso ephakamileyo uraromkhulu kwipasika makrestu wasekhaya uraromkhulu xa efundisa makrestu wathetha ngeekhwayara zakho uraromkhulu umkhonzi kathixo uraromkhulu nathi bantwana basekhaya wasibiza esikwikwara yakho ugombokhombande uraromkhulu umakrestu sanomnqweno nathi ukuba uraromkhulu efundisile esibizile esilulutsha lakhe makrestu amahle uraromkhulu utaromkhulu sabonisana makrestu wasekhaya okuba ngale mini makrestu ye-mothers day bazalwane nanibotate makrestu okuba masize apha ekhayeni lethu makrestu sizokonwabisa abakhonzi bakathixo utatomkhulu nomakhulu ngale mini makrestu ye-mothers day sisithi happy mothers day kumakhulu esocela sonke ke sitsho makrestu ithi happy mothers day kumakhulu happy
happy
happy mothers day kumakhulu wethu happy
happy
inkosi damkhulu
ah kunje ngathi na futhi na kutata
inkosi damkhulu
awathe nabuze lo phola singathe zithi hayi
Kalonkulu makhrestu ngale minsi sizothi happy mothers day kumakhulu wethu makhrestu asekhaya ngenxa makhrestu yemisebenzi umakhulu ayenzayo maxesha onke manana basekhaya umakhulu esoloko ebonakalisa uthando lwethu uthando lakhe makhrestu makhulu kuthi makhrestu nabantwana bakhe abazukulwana bakhe makhrestu kalalo mkhulu udlula abantwana basekhaya iprogram nje lena makhrestu abayiprogram emfutshane kakhulu kuba iprogram makhrestu sizodlulisa isipho sethu kulalo mkhulu nakumakhulu umkhosi kathixo makhrestu asekhaya kodwa ke ndingahambi ndodwa manana basekhaya kuba ke le imini yimini yoomama mna ke ndikhaphile nje umakhrestu kulalo mkhulu endizawunikela kudade unosipho enguye makhrestu ozoqhuba iprogram le kuba ke iprogram ye-mothers day enkosi nkosi kalo mkhulu
banda la sekhaya kaTatomkhulu. Tatomkhulu size apha singubhobo sizovuyisana nomakhulu wethu ngale mini yanamhlanje. Ke Tatomkhulu sisuswe lilizwi lakho Tatomkhulu lokuba imfundiso masiphakamise kunye nemisebenzi yayo. Ngoku ke Tatomkhulu uthethile even ayizolo kakhulu wagxininisa silulutsha intoyoba masize enkonzweni ngoba siyaphambuka endleleni. Sigcwele ezitratweni sizinjubaxo ukuxazela umkhulu kodwa ke talomkhulu ngenxa yobana ngaba singabantwana benkonzo ungumzali futhi sibulela lokhu kunqwanqwado apha enkonzweni sibulela talomkhulu ngoba even naxa usohlwaya talomkhulu usohlwaya ngenceba ngoba uthando lwakho lubanzi lunzulu nawe makhulu so bendicaphula phaa kulaa vesi u-First Corinthians chapter 13 verse 1 ithi xa ifundeka ndingafanelana ndithetha ngeelwimi zabantu nezithunywa zezulu uthando ke ndingenalo ndisuke ndaba yiqina ehlokomayo necanco elikhenkcezayo singade ke talomkhulu sithi uthixo siyambabaza kodwa ke uthixo ophambi kwethu ongumnyulwa kathixo kunye nomakhulu ecamu kwakhe singakwazi ubathanda ngekhe sikwazi ukumthanda uthixo sabo ke talomkhulu umakhulu wethu simthanda umamjwarha uJotela akane ninyengeze ke talomkhulu bamena isipho sethu siyibhombo makhulu zezibi lebukhey esizisileyo phambi kotatomkhulu phambi kwakho tatomkhulu nomakhulu sakunyengeza nalo nekhadi tatomkhulu esibawela singabazukulwana bakho ulifunda kunye nongumzalwane umnqophiso sicela uze
sibona amazulu
amazulu ayothemelo
See you.
Nkulu
amasulu athembe lona nathi si thembe lona
amasulu
amasulu athembe lona nathi si thembe
Dimisopa, ile kwaya la kata domkulu ikobo combine. Ukuba domkulu no makulu ndizo funda imbalelwane eza kumakulu wethu ngale mini mandi kangaka iMother's Day umhla wethoba kwinyanga yesihlanu sizovuyisana no makulu wethu ngomhla wethoba kwinyanga yesihlanu sikhokhele inkokheli yesihlanu. Lembalelwana tamkhulu ifundeka ngol lembalelwana tamkhulu nomakhulu ifundeka ngolhlobo apha ngaphandle life's richest treasure is a mother's love, it is a help, it is a heart gift from God above. Ngaphakathi ibhalwe ngolhlobo makhulu wethu, thank you for wanting the best for us, for giving encouragement and helping her, and through it all loving us, and also loving us just as we are. Happy Mother's Day, makhulu ezantsi yabhalwa ngolhlobo. Siyakuthanda makhulu wethu, siyakuthanda makhulu wethu, siyakuthanda, siyakuthanda makhulu wethu, siyakuthanda,
siyakuthanda.
Inkosi makhulu, inkosi makhulu.
Sibethe izandla.
Come on.
Thank you. Sabule, a city in Costa Rica. Lilo elo gama, la ko, ela sikulula ezoleni.
Lilo
elo gama, la ko,
sikulula,
ela sikulula ezoleni.
Lilo elo gama.
Makristu asekhaya tofana makristu ngoku kuzawunikelwa kuthi ngale mini imnandi kangaka kamakhulu mkhonzi kathixo imini ye-Mother's Day. Okokuqala makristu kufika utata umabhoti iqalani ngemali eyohana ilizwi likatata omkhulu alithethileyo ngepasika elithi zonke iikwayara zenkonzo ukuquka negombo combined maziphakame zipractise uthi nasi isiqhamo selo lizwi ekwathi nge-100 rand Happy Mother's Day kutata omkhulu umakhulu umkhonzi kathixo.
Yeah.
Ye German. Put happy mother.